Hehehe, bafo. Yakuzokhona into ezoxoxelayo nawo mfethu, wasiza wavuka. Hey izolo womfethu uyasuka la ngemabhidi. Ngithe mangifika emabhidi akwaqhamuka enye indoda nesibhami, mana ngixoxele, mana ngixoxele.
Batshela ukuthi angeke ngiphinde ngithole ofana.
Yasonakala kanjani?
Ah mfethu, ngicela ungixolele mfethu. Ngizowenza noma yini mfethu. Ngona uthathe imoto, uthathe phone. Mina ungixolele.
Ifuseke wena unamoto nje wena.
Mfethu, yini inkinga yakho ngempela? Ho, uyangibona ngiqeda hawuwe lapha ngilele. Akapheli no 2 minutes somfuqa ngendaba. Yini inkinga yakho? Awukwazi ukuthula?
Ho,
kancane kancane, help me. Ngena kimi mina emabhida nomuntu ophethe isibhamu ngena. Hayi fuseke man. Umuntu akasakwazi ukuhlala kahle nje. Awuvuka help. Hayi suka man, fuseke. Hayi fuseke.